SADAAM official production. SADAAM official production.
Kugu Doortay Dabeecad wada gaadin Kugu Doortay Kugu Doortay annaka haybada dumar dheertay dumar dheertay
Kugu Doortay durusta cimiga kugu duugan Kugu Doortay